Nipeni doo kwanza.
Nini kama dhana na nini?
Nipeni pesa, brother. Watapie doo, walete kama hii wale.
Oh, I'm not going to be able to do that.